Mulungi owa Bobi they had se baganda baffe bamaze okuleetebwa mu kkooti kati tusabe busabi saala Allah abasaasire abate olwaleero. Oh my God. Mm-hmm.